Hayi njani njani njalo ayijiki uma isinje. Hayi ngiyakutshela phela. Ezamlingani wami, wemlingani wami. Hayi. Omunye phela uthi unenzuza. Ayi mongeka wena. Hawu. Mayo. Uthi unenzuza. Kodwa akaze akhulume ngama sound vibrations. Akaze akhulume nge sixth sense. Akaze akhulume ngokuzwa ukuthi kukhulunywa ngawe ungashongo lutho. Akaze akhulume nge numerology ukuthi isebenza kanjani kumntwana wenzuza. Akaze akhulume ama grids in the skies. Akaze bakhulume about the sun rays. Abaze bakhulume about the seven worlds or the 12 dimensions. Bazothwasisa ubani? Oh, papayini. Hey, yes. Hi. Bathi baninzuza nje. Hawu.
Ama researchers.
Hey, hi.
Unami naye.
Lo ade sebamthengile osebuya manje usebhala ngisoyiposta leyo nto. Sizothi hayi cha uyaxolisa mkhulu. Hayi fuseke. Angithi nje unayo nje wena. Dankomo.